umfundisi into ke namhlanje bahlala bami nes. Okhangwe nomalume Zwenes. Ngathi hi bo. Yizosena iphepho. Ngathi nisho kanye namba sino. Anisho kakhulu. Hi bo. Kunani futhi. I'm going to go to the house. Ngibonile ukuthi babhalo plastic abanye babhalo soft plastic abanye babhalo pencil size lapha ngemuva. Okay, into evele enzayo kumali ngizwe uphephe. Amaphosi la mali ngizwe nawa. Namaphosi bashana bami awuphephe. Namaphosi sizowabeka eduze kwemgqomo. Hey, esiphazamisa.
Plastic.
lingana la nepepa le ito kengesa kengesengatman elilichas niyawa konyoga mape awan facilitas na mape balawan ito kengesa wasa medis